That's ngikunike nayo iplug. There's a nigga ukufeeding anza abantu ngamapipi ningayifidi during ucansi. Mawuthenga ikhongo dust, usugcoba ikhongo dust, usubhebha ke ubhebhe ngathi umuntu uyambhangisha. Ubhebhe uze ucomplain uthi nonsi lento onginikeze yona ingibhebhisa isikhathi eside ngifukusisile. Mase ngibuya phela seninginika ama feedback ngisho njalo. Nawu yekelani lo mkhubo omuhle. Owakuthi sase high school uma sinivakashela nisithengele lamakhekhe akanje amathenisi nithenge aniwazi ama-strawberry nangingawazi angikaze futhi ama-strawberry nibabangani nawo nanisithengele iyogathi nisithengele ujuice 100% amasimba ama-chips guys nawe uyekelani lowo mkhuba ngoba lowo mkhuba wawumuhle kwasho umakatha siwuthanda okuwumkhuba omuhle kabi lalelana mangabe uzobhebha ugcobe ikhongo dust awube indoda enazo lezi zinto ube neyogurt uthengele umuntu wakhe iyogurt ngisho ngakuthiwa ushadile ngisho ngakuthiwa nikwi relationship ende ngalesi eyisicefe mhlawumbe sekuyi relationship ka 5 years ni engejile uthwalisa ingane yabantu iringi ongasafuna ukuqedela lalelake ngithengani uthengela nje ngakhathi uzogcoba ikhongo dust ikhongo dust ayihambisana neyogurt ikhongo dust ayihambisana nama chips ikhongo dust ayihambisana namafeja ikhongo dust 100% ngoba phela guys ipipi umuphe ipipi lalambisana anikwazi lapho yingakho sithi sesifuna umgeza golo andinizothi ngithuka inhlamba ngikhuluma izulu phaqana sesifuna umgeza golo umgeza golo awusho ukuthi ngizogeza igolo kuphela umgeza golo usho khona ukuthi ngifanele nangaphezulu hayi thula ngikutshele ngaphezulu phela indlela engiligeza ngayo ukuthi ngiphuze bese ngiyachama bese iyakheneka ingquzu nina kodwa anikwazi lokho angithi nina futhi anikunaki lokho ngifuna ukukutshela lokhu akufunde foni iwe ngoba phela sengibona le nguza elapha kwami nganini guys ngisuka eFinland ngidlula eSweden njengamanje ngibheke Norway shaya these European countries shaya amakhilomitha ngathi ngiyawahla I've been driving for 15 hours. That's why I'm a vitamin. You end up abona kulezi insuka recordelwe emotweni because I've been driving and I'm still driving so drive. So gaga sibuye. Mangabe uthenga ikhongo dust usubhebhake. Ukuze ungayiboni kufukuzisa. Vele wenza ngendlela lonke izokufukuzisa uma wenza ngalendlela ukuthi nibhebhe ingane zabantu kube ngathi nebanishi nguze ize yome. Uze uyeke athi into yakhe isikhathele noma umfazi alale angazi namhlanje udleni wena uyalazi udaba ukuthi wena udle ikhongo dust. Thola ngifuna ukukutshela lokhu. Angithi ngithi kunina fide umuntu ngepipi umfide ngeyogurt. Ikhongo dust uthi uma uyi-order kimi uyo-order amafetsha. Sikubiza ngamafetsha ngithi ufida ngepipi umfida nge 100% abe nepower nengquzu ibuyelwe yabo umdlandla. Mhm. Hayi indaba kaphaxaphaxa futhi ke vele namandi bebhebha ngomfutho. Umfuzo lo wenza ukuthi nawe usheshe ukhathale especially mawunomkhaba. Uhefuzele bese uyatsheka awusachamanga usuya complain. Ngingazi ukuthi ikhongo dust usukuyithengela ini. Ngoba ikhongo dust uyithengela ukuthi uphuze uchama, right? So mase usubona ngathi kufukuzisile indlela oyenze ngayo. Buyalana ke. Okokuqala nje ngitsi siyazi umfazi uyaronyethwa, uyamqabula, umqabule, umkhothi ingquzu, umkhothi ididi whatever ofisayo emva kwalokho usuyabhebha. Masibhebha asijahe indawo, awujahile, uyifakele ikhongo dust vele uzophuza uchama, awujahe indawo, uyabhebha. Mase ubone ngathi uchamile, ubone ngathi seniyangasekukhathaleni, yangokubeni dry, my brother. Ilesi sikhathi kumele udonse khona ipipi ke bese niyaphumula. Uphumula kwenu, awubhori, wena ngeke uze ube indoda ebhorayo. Ngeke wena ubela ubuke mina ube nendoda ebhorayo. Uthenga idatha ungibuke ujike ubhore empeteni. Fake sixoxane mina nawe ngoba siyaplakana. Udonse ipipi uyalikhipha. Ma ukuthi umanzi wena usukhathele, uthatha impesula uyasula ingquza wena ushona efrijini. Ulanda 100% juice uyamthelela uyaphuza wena uqala ngamanzi. Angithi wena uyazi into esegazini lakho wena uqala ngeglass yamanzi bese kuyima ushaya iglass ye 100%. Emva kwalokhu udonsa iyogurt andingi ke uma awudingi ulokhu umfunza uyisayikhathalele naye usamnabisile. Andingi lokhu nifunzana ukufunzana ku-right in the beginning uma nisaqala nisazoromansana ukufunzana ke ngama-yogurt ku-right lapho. Seniyikhathela kade nishikana njengamanje nidinga nje ukuthi mhlawumbe uyayidla iyogathi uyamnika uma nifuna ukufunzana ngafunzana kodwa umnika iyogathi umnika ne-teaspoon akadingi usezanyakazi akadingi uzanyakazi uma ubone ngathi umuntu ogiyamaziko uma umbhebha me-uncomfortable uyamazi ukuthi ayilo uma ngabe siqeda ujwayele ukuyimboza akube wena uthatha ithawula kuqala umnikeze ithawule ngoba uyazi vele ukuthi uzofuna ukuyimboza uma ukuthi ujwayele ukuyimboza ngele ntuzane ngebhayi akayimboze ngebhayi ya-understand Mnikeze wena ibhayi ayimboze guys. Awuthi mvele ngize ngala iceleni. Ngicudidela abantu la bedlule. So akayimboze ngebhayi. Achila relax, umnike yogurt, uyadli yogurt, uyamfida. Kodwa umfida ipipi, usumfida ngamafetsha, usazophinda umfida ipipi. Shange khongo dust. So ke adle ke, usumfidile, uyamfida, adle. Guys, I've been driving forever and I wanna continue because if on yami iyakwazi ukuyimela. It's just that I don't wanna run ngoba izowa if I run. So ke usumfidile ke, uyamfida, uyadla. Emva kwalokho usuyabuyela usumfida ngepipi. Hayi angiqali nje phansi sengiyenze kangaka siyaqhubeka nje nayo ngisho ngabheka phansi ibheke phezulu sizoqhubeka ngixolise nje mhlambe vele kumele ngime ngiqedele ukuthi mangima the more isikhathi sihambe kanti I have many hours still but ke usumdlila ngithi usedlileke seniyabuyela ke usuyaphinda ke usuyamfenda seniyenza uma still useze ngathi hayi nangena uyanaba wena still namanje ikhongo dust ayikwenza ukuthi uchame my brother angithi angikhumbule slowly bonqula ipipi uromance umuntu wakho slowly ukumphumuze ngepipi umphumuze umthenise around umqalela emqaleni ngemuva ushone naye emhlane uyoqabula izinqa bengizothi ufike uyibhite mangithi bite ngizoluma ingane zabantu izinqa plazike lezi ngane enidla isikhathi esiningi labo sisibaba manje banezinqe ezinkulu angifuni ukusami hlephela abanye izinto but ke mukwazi ukuthi usibhayithe kahle uhambe lapha ezantsi udlale ngazo izinto uyamphumuza nawe ngoba uyalaza udaba yabo lento leyo mshaye ngeglasi yamanzi umromance uphindisele ipipi phakathi angeke ngize ngiphinde ngizwe kunendoda ezothi nonzi indoda ezothi nonsi mina ikhongo casting fukuzisile mina ngimbebhe kwaze koma ingquzo uningakhohlwa bayafethi nokuthenga ilubricant faneke ube nelubri all the time ayimuza ithingiselwa ngamathi hayi ingquzo ithingiselwa abafana abancane ingquza ithingiselwa abafana abancane uma umfana ngisho ngana 40 kodwa umuthingisela ingquzo umfana ingquzo iyahlonishwa nje awuthingiseli ngamathi uyayifaka nje ilubricant so wena uthenga ikhongo dust uthenga amafetsha uthenga lubricant mase senibuyela uyazi ukuthi inquza yakhe iyomile sometimes siya enjoy iromance man ungikhothe but it's still ngisalokho ukuba dry thatha ilubri uyafaka ilubri ushuthenga ipipi wenze njalo niyangasenda leyo nto leyo so ke angifuni-ke ama-feedback abuyayo athi hhayi ngibhebhe ngaze ngayeka ngaze ngalala iskill technique oyisebenzisile ngikulakile-ke ngikulakile shone gamini uma uthi ikhongo dust awuyazi ukuthi yini ikhongo dust le esigcoba lapha epipini anginalo ipipi but sengikhulumela amadoda-ke-ke ngokuthi iy'khokho zami igcotshwa lapha epipini ngaphambili and guys ngicela ukumchazela lokhu ngokuyigcoba ikhongo dust ikhongo dust uma uyigcobe kakhulu izolenza ipipi libe nami bese ningabe savuka ngalelo langa ilenza libe nami yingakho ngeke ngithi ungayigcoba udakiwe sometimes iqhanyeliswa uthole ukuthi uqhanyelwe ubusuku bonke kwase ngakusasa ipipi limile uyibhicile ngitshita awubhiji yaba ngendlela encane ngayo mina ngidayisake ikhwalithi nothi enye into engifuna ukuntshela yona ukuthi amuntu uma ngabe ebuya ethi hhayi wenonsi ngibona ngathi ikhongo dust yakho incane one uma ngabe beni-advertisele ikhongo dust la ku-social media laba abanye abayidayisayo bazokuvezela iyingqumba bathatha iphakethi elilodwa bafake ibeningi for advertising purposes mina-ke anginaso leso sikhathi ngikufakela isithombe sayo incane ingakho number 2 angiyi-mix nalutho abanye balaba abadayisayo bayamixa especially yasemgwaqweni bethi ba-chip bayayimixa eyami ngidayisela iquality ngidayisela ungqo uqondile and I don't care ukuthi incane ngoba ngiyazi ukuthi izosebenza uzophinde ubuye nawu-ke ingendlela encane ngayo phakathi uzoyihlukanisa noma ikawu-5 or kawu-6 kodwa uzobe uyibona incane uthi nje bese uthingisela amathi bese uma uyigcobe kancane kakhulu ngeke uze uze uyizwe uma uyigcobe kakhulu futhi uzoqhanyelwa uforever noma ipipi libe nami however-ke uma ngabe uyigcobe kakhulu weza ngathi ipipi libe nami dlulisa noma u-2 days noma u-3 days bese uphinde futhi uyagcoba same thing nomlondo ungawuphuzi i-tibex elilodwa uphuza i-tibex elilodwa kawu-3 ngosuku bese uyenza bese awuzwa kahle ukuthi-ke mhlawumbe nginomuntu oyedwa out of thousands of people asebethenga umlondo othe akawuzwanga. Bonke abantu abathenga umlondo babuye bathi hayi not iyashaya i-product yakho. Abantu abaningi abathengayo bathenga basebenzisa bathengiswa i-word of mouth ukuthi niyatshelana ukuthi hayi i-product iyashaya. Itiye uma uliphuzile uphuze namhlanje itiye, uma ukuthi itiye awuzwanga uzophinde uliphuze kusasa. You understand? Uma ukuthi itiye awulizwa awuzwanga namhlanje thatha isibhekiselinye uphinde uphuze nempeso. Ngeke uphuze isipune sodwa sempesi namhlanje. Uvuke uyithathe uyibeke. Uyibekeleni ngoba uyithengele ukuyiphuza. Izoba ifoni. Uyibekeleni ngoba uyithengele ukuyiphuza. Ivuka ekuseni. Vuka ekuseni ngakusasa ekuseni ngoba uyizamile izolo kade uyiphuzile wangezwa kahle. Angagqazi abantu astifa asebenza ngendlela ehlukene. Mhlawumbe lakho ugcwele utshwala, ligcwele inyama. Ithe ime ifika akehli kahle awuphuzi namanzi, uphuza ubi. Vuka ngakusasa uphinde ushaye. Ilintuzana enye inkomishi ithi spoon uma usephuza ukuqala ispoon uma usephuza kwespoon kwesibili usuphuza inkomishi uphuza ithi spoon kwesibili vuka ngakusasa noma udlulisa 2 days ushaya ithi spoon ubone ukuthi kwenzakala nothi ukuthi uyiphuze kanye noma uprescribele amaphilisi ewu 20 phakathi awuliphuzi kanye bese uthi uphuze lodwa bese uthi hayi mina ngizwanga nje lela maphilisi awangisizi uyesidokotela waphuze wonke uze waqede you understand so ke ithandazami ningizwila ngithi ngcono.